Igama lam ndiyanelisa Mhambi, ndihlala apha eWalmer Township. Okokuqala mna kwakuthiwa iza yabelungu, sasisithi yabelungu until sayibona elokishini ke ngoku iba okay ifikile elokishini and iyabulala nyhani. Kwangona ke ngosiyithathela uba ayi-serious and ayiyo yabantu abathini, wonke umntu iyamchaphazela. Abakhweli bezithuthi zikawonke-wonke kubalulekile into yoba bafake i-mask, basanitize. Xa ungena phakathi eteksini uyayivula ifestire so that kuzawungena umoya.